Oso uduto, aniluangani Velma Opiyo Awili, aduwa kwa mwosine chairman kumulalo grand mane man god.
Chaledi, usombo tote.
Kwe uru? Aniluangani Millicent Atien, anya ugenya, anjia lady marita. Mr. Waka and Chairman Mara.
Okay, yes, okay. You know, Ganeri Koina Ura, just simple. And Chairman Waka in Gamma Sipna. And then you look at the hotel and the Kiji. When Matija don't catch a marito chairman, Dano. The Puga came to my Nauru, Madame Raduka, when I watch Kosoka watch.
I'm not going to be able to get the money.
Aya, apa ono video do ande ge? Eber kanga ro wacho gimano kele donge. Koro onge mang'eny, but ano Samuel en ng'ama chairman watiyo kode office. Lakini dalaka ano siep, dalaka sebiro mang'eny sana. Maparo ne nochakore before kakano koko wito nyathi. Obiro. I said several times. Kora ato kawendo. Kora wacho ni osip maber emiluwo donge. Ono kajogi te oluwe. Ok nekech en chairman. Nekech en osip maber. Ongiso giyo. Kigune ni samoro ko support ko ni eh. Ya wato Samuel lewe. Watime nade. Jogi upunjo wat nyasaye. Do nyateka nyatecho nyaka uwoge otu mpogore. Kwa so kamano. Ago nuwero kamano mangen. Chairman, yeme ya daka chiel. Jogogoebul, daka chiel. Sasa wajo kanisa, achiel. Bunde kazi.
Kogalo we.
Kogalo. Oh, God, Maya.